Okay.
Facebook is called African Traditional Music. Twitter is called Naranjala Food, Instagram. Kadumshazo bese shilo ukuthi uvulile TikTok.
Kunjalo.
African Traditional Music all the way. Hlele insizwa kwa majozi la le imsinga. Umshengu. Ubana banamanga manje umshengu. Unoqondise wokahla kubani lapho?
Hayi angithi angithi phela mfowethu umculo wethu thina umculo wensizwe. Akusiyi gospel.